Jibu na jua namba yangu ya heartbreak simepita hata body count zangu. Mbaya hiyo design. Mbaya hiyo design.
Lakini tuwaini. Wewe.
Unafaa kwenda lessons
na. Mandre.
Kutata.
Uko na heartbreak 55 body count inachezea tu.
I'm going to go to the house.
Toka, get out.